ndashaka kumenya n'akayega patse ukunda muri rya ndirimbo ya
I'll be your defender, defender in everything you do. I'll be your defender, defender in everything you do.
Atika karimbo karagesha regos. Okay, mone ndashaka kumenya kuki wahisemo kuyita patsina. Patsina ni giki kwanza gisigure.
Patsina. Patsina. Patsinani.
Isaac TV.
Ndiye akunjira Isaac TV muraho murakomeye meze neza nko manager meze neza cyane gose. Murabona ko ndi kuri plage ngamibo ndi kumazi basho. Nawe se yarashatse ngo mpindure location that ngende kuri plage nyene gushanje nyene ibintu. So ndikubere n'umwe invite. Bashi muramuzi cyane gose. Ntwe na mubereka mucamo mumenya. Ni muri rimwe zikaganire ndamaze imwe. None ndabiri yo kare. Mwenye ndakura mkitu.
Ndakura mkitu nani?
Ndakura mkitu wa Isaac TV.
Ndakura mkitu wa kunzi wa Isaac TV. Amazina ya ndo na hawa nama vte ini sugoji mara Moni Wase. Aliko, amazina ya kazi ni Moni ya Fleur. Ego.
Basha muka wana tukwe ni Moni. Bonda shaka gato ya tuveyo tu ya. Tukicha anu ameze neza hama tuganiri. Mkumani na njere elu. Chungsiki kwai? Nani ne monya uri mu bihe?
Ko ndi hana ku byondo.
Ibyondo nga kumusenya ari byondo. A confirm. Monya ucara mu musenyi. Nyara tsaga tsiri mu kigali.
Wicara.
Agira ngo higitsi. Shantuka vrewa kakarokeshe na kabiesa na basi vamuzo vizantuke mikomantene. Usama azimbo na hafa dusa angiri. Ok, mwenye ya lero afisindiri moshasha iswe partner. Akapira kwa anzi. Ukula yimbo
akapira kuku.
Kunimbo ya moshasha?
I'll be your defender, defender in everything you do. So kumera mama wa mana nukuri singuru. So kumera mama wabana nukuri singuru. I will be your partner. Umberu mu partner. I will be your partner. Umberu mu partner. So kumera partner. Tume waba partner. 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 Tume waba partner.
Atika karimbo karagesha regos. Ok, mwenye ndashaka kumenya kuki wahisemo kuyita patsina. Patsina ni giki kwanza gisigure.
Patsina ni simba ningene no gisigura mu Kirundi mu ijambo rimwe ry'Ikirundi mugabo n'umuntu muwa muzu. Njimo muwa mufite ibyo mukorana ndadze.
Muwa mufite ibyo mukorana?
Ego, muwa mufite ibyo mukorana cyane. Like kuduzanya mu bikorwa kanaka mukora ibintu nk'ibyo nyine.
Okay, ndashaka kuki none okay turi tuko ari mu partenaire. Icyongereza gisoma ni partner nyene mbwa sikujya cyandika. Kuki wahisemo gucandika kuki?
Ma, kubera hari gi usanga urumva twese ntwize hamwe ba. Rom, reka tusanga kwandika biragoye. Cya tuvyandi kuko nyene ucumva mu Kirundi partner.
Yeah. Okay. Mu mashusho y'indirimbo yawe rero. Kwandika indirimbo ndayikoze wotu. Je ndirimbo nta zina ry'umu producer numvise.
Ba ni producer yahinduye intuze ya stroga gusa ni bedi best. Ugabo nayo irimo.
Nayo numvise drewe. Okay, mashusho y'indirimbo yawe uca tubonamwo umuririmvyi hani wacu nyene.
Ego.
Easy boy. Byagenze gute mwahuye gute menyana gute gushika aho mwimvira kuzo, eh? Kuzokorana na video.
Mbona nibaza yuko ari umuntu ukeneye ko mukorana ikintu muravugana mukagiko muramenyana. Ba mugabo twari dusanzwe tuzinanye. Mugabo bitewe na script mu director yambiye. Ndiyumvira easy boy mbona.
Okay, ndashaka kumenya imimenyera n'ibiri hagati y'abaririmbyi kazi n'abaririmbyi. Ubibona gute? Hari ukuntu umenya nyine biri bizarre, eh?
Biri bizarre?
Ya.
Gute bizarre?
Kumva kugira imimenyera n'umuririmbyi nkawe, gushikaho ajaje muri video yawe.
Eh. Kandi baza ko ari guhurira mu kazi.
Bisa ko inyuma y'akazi atabindi?
Yego.
Ndashaka kumenya muri shooting ya video byari bimeze gute? Ambiance yari hari, vibe yari hari, byari bimeze gute?
Bon, dis-moi byari biryoshe nyene. En fait abantu twakoranye video baratesa dis-moi.
Ok, ni cyo kintu cyabaye muri video utazokwibagira cyane kugiye cyangwa cyangwa kubabaje.
Cyanjyoheye. Nuko nyene dis-moi, inge ndakubwire. Iyo uberewe uba wumvutisa.
Ok.
Urumva dan nari imberewe rero nyene nsabwa.
Byari byabiraririmvyi yambaye impuzu igera hariya vrema. Byari bimeze gute kwambara ikanzu?
Afite byabaye ibintu ntari imenyereye. Mugabo nyene byari byo.
Hari kintu wari kubunda kubwira kera tukiri abare sitwa tuntu bo barakivuga ngo iyo umukobwa yambaye ejo ijya kanzu ya busa ngo tera umukoshi
oya mugabe kanzu nari nambaye si yaba mari
ya no
ni
ya blonde zose ejo
oya ni bavuga ijye ya blonde nyene ijye nyene niyo baba bako baravuga
okay umunsi wogera ku ndirimbo bigasaba kukoresha ijya kanzu nayo kwambara
cyo no yambara ko yasinziririza eh ko sinziririza vraiment.
Ok, ndashaka kumenya n'akayega patu ukunda muri ndirimbo ya.
I'll be your defender, defender in everything you do. I'll be your defender, defender in everything you do.
Yeah. Nanje niko namubwiye kwa ka patu ndagakunda. Ok. Jean, na hantu hose wararirimbye wivuga ko wowe nyene. Jean, ari true story kuri wowe nyene. Basi utega kanya ryari kuzoririmba ndirimbo yerekeye ubuzima bwawe.
Since ariko nivyaba nzobivuga
nivyaba
nzobivuga dimo basi nasohoye indirimbo nzovuga ko yabaye true story cyangwa yeah
okay
eh yari true story dufate nkuko ari partner dufate nimba ari partner ari true story then nkavuga ati partner yari true story
okay tukarabonye commentaire ya mail mwenye wiyumvise gute jo kubona abandi bakobwa bakunda umuziki wawe menye nyene bitese ko
biratesa nyene ukuntu nawe uravyumva ko bitese
ako ni turi gatubona commentaire ku ndirimbo ya me
urambeshe vraiment ndayigi nana nta ndirimbo ngenda ntagije commentaire na ira bya durmo en plus ari yo munundi hoho urumva ntegerezwa yeah
okay numuse nakuze kuri plage
ego
ngati bintu byo kwanza ku ndirimbo hakira kwena kwanza ku ndirimbo washaka kwenda kwanza na kwanza ku ndirimbo
nta na kimwe
ngo afte oke nakuze kuri plage
ego
ndashaka kumenya jo oya ni ibintu biza biraza uko unye ku mazi bavyitwa gute
imi funda
oke
ego
para sana
ni kigira ndagitore ndagitore jo
ifasa rafutse
ndakubwiye ko no mu kirundi ubwira ndagitore sinzana nacumvise
nani imipfunda imipfunda byo ni kirundi cyera twari kinyarwanda mu kirundi ivyo twa guti bibi amavage yitwa gute ni mu kirundi ah okay mu gifasa na mavage rero rega amashure byatari ni
oya
wasi
ari ibintu bimwe bimwe bo that eh
okay Jean Basi ni cyake kintu uyumvira we kuri plage je plage ndayifata nk'ikintu ndatse nta rushaka kumedita nkushe nta rushaka kuza wenyene ukamedita kumva
umuganyo wo
kuba wowe nyene
umviriza ntitubeshanye je nawe turi ba ndaje sin nta nari muri geruza kuri plage nguje kwiyumvira kuri plage sivyo nta nari muraza kuri plage we nyene
mora ndagusezera gusa mora nza okay basi plage basi uyumvira kuri kiwe
bon je ingene nfata plage ni nkane nyene kuruhukira dumo not kuruhuka kuruhuka nyene bas ku sinigana no bivuga nyene gusa dumo na hantu ho kuruhukira no jambo rimwe
mwenye fleur ndashaka kumenya aha bishitse bishitse jo ukagwa mu ngaha mu mazi okay ngaha ni hafi umva hapita kwa turafitina ugacugwa mu ngaha mu mazi bisha bigenda guturaze
ko none ngaha hafi no shamba ku kanza
uri si tubaze tubaze wagenze nkwagati
none no banja guhagati kugira iki
Twatwa abaporoti watiditswa mu mazi menshi nkuko eh?
Yego.
Eh sawa. Bishitse twakwagwa mu vyishye bigenda ku. Tse twona mako hejuru ati.
Yego.
Nti koga.
Bora bit.
Ni uri kurabaza se ndiko ndabaza. Navyunze.
Oya. Sirigeze ngiri yo mikino dumo yo.
Oya shakura kwidimba mu mazi mu shaka gutikoga koga muri PC.
Oya iyo mikino nani igeze ngira. Datinya.
Datinya. Okay, MONIA Fleur ndashaka kumenya ni ryambere muri oya si ryambere ndagira mvuga ni ryambere je ngo kuri Isaac TV 2020 nica ikintu wakoze
2020 ni ryambere
ndabyibutse nica ikintu wakoze 2020 tuzaba gukora mu 2020
cerekeye music
icyo cyo cyose naho bari mu muzima usanzwe
Since Tu mwa gutumwanya ngira ngo
wataye mwanya midimi
Bon ari giye utumwanya ku kintu gasanga nta bon Ta kamaro ki fise di mwa
uburenzo za gutumwanya
Afete kugira uhebe gutumwanya kuri ico kintu nuko uba waravye ugasanga nta kamaro gifise nuko uvuga sinovuga ngo sizasaba gutumwanya ku kintu ntazi
Okay
Yeah
Monya yo umvise injyajya wumvihe
Injyajya
umuntu w'injyajya cyangwa ubujyajya
Bani bada kai cyari ikintu gisigura
Gisigura
Gisiguye
Ute Oya nshe vuga wumva iki wewe
Banda shaka kuba nzi umuntu w'injyajya nka cyamvuga uvuze ubujyajya cyambona na cyambona uyu
Arabi akomoje
Kuberi kirenda kubaje kwe kuwumva ko notaga karorero ku wundi muntu
Oya none ah se karorero tanga ubu uziye narinda ne gende mu hypocrite none
Tine ba Oya
Wansi
Kweli kinda mugiri ya promosi wa munu
Fuga na achwa mzume mzi umye Okay, tukena kumusozo kigani la church Nasha ugina kaja mgewa kunzi wa Isaac Steve
Ndawakunzi wa Isaac Steve Ego
Nanu kakabuza ajwa kukini kila wacha kula midiri mboya
Umiri
Basha nda mugiri ya promosi wa kwa zukini rimbari wanja kusumba
Baurumba
Zome mbiki
Harumuni yanyandike muri commenter ya live acambira ngo we na delete ngo ndakunda kuwabona ngo hano kandi rese sha
Ago na wenzi mugabo nyasho kutora zosha tugurira
Urumva
Ubu niyo tugatunje
Ndabashimiye abakunzi ba Isaac TV Mubandanye muri aba partner Dimoi mu genre mubandanye muyira aba mugire like commenter mu nice sharing Ama ba Isaac nabo nyibuke gushira link y'indirimbo muri commentaire.
Jesse Johnson yena yabigira pre.
Mugabo urabivuga bakabigira. Ama
zazo vyumviriza uwo post ibigani.
Sawa. Ibi bintu si idini walai. Ego, hama mubandanye mu followinga Instagram, Facebook, Aha nari ho hose dimo.
Atwe te nari bagira hari umuntu yagize yezo gibintu bya pose mind case cha mbira ngo bakubye ngo twarankanye.
Ngwego ngo ko tutakibabona ngo muri mbega ngo muri kumwe.
Twarakuze.
Twarakuze twakuze hama.
Hama tubona nabikenewe.
Aki akuze. Ngo ngamere twabona nabidakenewe.
Ego vraiment vuga ishukuri nawe.
Niko yago ba nikubera ko twabana. Ibyo onyengira mvuge ntibikenewe mugabo. Hach. Mugaho hari uyundi nawe yanyandikiye muri commentaire. Ngo we na Delicia ngo ni nde myiza. I was like
Hajya rimwe ni vya competition hajya.
Navuze ati none.
None we abona ari nde.
Tena gira umwe wese ari nuke mu buryo bwiwe.
Bakuzi ba Isaac TV bose kandi bakuda cyane ngose. Mubandanye muri amindirimbo yiwe basha no kuri vraiment dushaka. Ebana. Ai natwe dushaka kwinza 1 million bivuze navuze nibiki. Abandi bakwiye kwinza natwe pourquoi pas twe. Turayishaka please kandi ni kubganya. Hama yeah. Simezi kwa dawakunda chane goe simu andanya mtu shikira natu kwa Isaac TV
Isaac TV oh.